Sanibonani la kuwani shuphakama bingelela osifundo. Kujabule uBheki Cele lapho khona kwina iphoyisa kuma-Idols. Sacela nje imbukelo wethu ukuthi ulike, ukomente, usubscribe. Isicelo sethu nje siwani shuphakama. Isiniphathele khona ke namhlanje babukeli bethu bewani shuphakama. Kujabule uBheki Cele lapho khona kwina iphoyisa lase Northwest. Igama lephoyisa uThapelo Mamole. UThapelo ke ubesencintisana noNozi ekupheleni kwama-Idols lapho khona ke enqobe khona ehlula khona intokazi uNozi. Ubeke sejabula ke uBheki Cele jabula naye uThapelo oyiphoyisa lase Northwest emva kokuthi ke enqobe lo mncintiswano ka-2022 wama-Idols lapho khona bebecula khona lapho ehluleke intokazi uNozi. Leli phoyisa ke lijabule kakhulu nje ngokwesekwa kuze lifike lize lunqobe lomncintiswane wama-Idols. Kanti ke noBheki Cele ke ulihalalisele ke leli phoyisa uThapelo. Sacela nje mbukeli wethu uhalalisele ke nathi ngoba siyi-one shuphakama silihalalisela leli phoyisa. Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.